everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Reality TV show, and namhlanje guys sisakhuluma ngalo ke uthando nesithembo. On the previous episode guys, siboneke umamkhulu Macele engazuthi ukhathazekile ke ngale gift umseleku athi ke uLwandle kanye noMpumelelo banayo. Umacele ke bese khuluma noLwandle ke mbuzisisa kahle ngale ndaba ye gift ukuthi ke uyayazi le gift oyamukelayo iyini, uzobe wenzani, nizosebenza kanjani noMpumelelo, ubone kanjani ukuthi une gift, like embuza yonke leyo mbuzo. Kwacaca guys ukuthi ingane ke ayazi ngampela ayina idea ukuthi kufanele yenzeni. So guys, wamtshela futhi umamkhulu Macele ukuthi ayibo, into kumele uyazi ngendaba yama gift, indaba zokumukela imoya, ukuthi imoya ihlukahlukene. Kunemoya ongathi uyawumukela uyitshela ukuthi uzokusiza, kanti uzokumoshela izinto, udunga umndeni, uqabanisa abantu ngisho egcekeni. So kumele uunderstand ukuthi imoya kumele uyihlolisise, uyiunderstand, because even nasemasontweni ikhona imoya engasiyo umoya lo osuke abantu abaningi bethi ke bawamukele kuNkulunkulu, yabo. So Macele bezama ukumchazela leyo nto ukuthi hayi bo, ungavele nje umukele imoya. UMpumelelo ke wangena ke guys kuona lo mnyama lo ke uMacele wesiyambuza ukuthi Mpumelelo nawe uchaze ukuthi ke le gift ithini, indaba yenu nale gift isebenza kanjani, nizosebenza kanjani nina nobabili ninolwandle. Then siyamtshela uMpumelelo ukuthi cha, ubaba wathi ke le gift eyayikubona bayiyeka, esingazi ukuthi ke bayiyekelani bona nomfo wabo, iyayiphindaphinda isifuna manje ukusebenza ngabo ke manje yasenza ngobaba babo, manje isifuna ukusebenza ngoMpumelelo kanye ke noLwandle. Kodwa futhi iba ihlukahlukene, bathi omunye unamakhosi, omunye isonto. So onamakhosi noma onedlozi laphakathi kaMpumelelo noLwandle, uLwandle sike sambona ebhonga laphayana emsambe behleli nobabo wabo bekhanyisa laphana amakhandlela benzakele unusiko lokugeza ke umsamo, samuzwe ebhonga impela ebhonga, hayi kwacaca ukuthi cha ngampela ungenwa amakhehla ke amadala akwaMseliko. Guys, ya impela ke uLwandle uyibambe ngasedlozini, bathi ke uMpumelelo uyibambe ngapha ngasesithunyweni. Kyasazi ke bafethi ngoba uMseliko wabayala wabatshela ukuthi ke wena uMpumelelo mangabe ngampela uzosenza ngale gift, kumele uhlukane nendaba yokuhamba uqonywa ulala nabantu besifazane ngoba akufuneki kulolu bizo ke esebelithatha. But ke guys, ngibona sengazi ukuthi ke lolu bizo lolu abona ngampela abanayi ID. Umuntu obiziwe kahle la ubaba uMusamsele uyena wazi ukuthi kumele enzeni, kuphi, kanjani. Laba nje bowu2 ayishe mkosami bathathwe nje babekwa la, kwathiwa wena uzowufaka ibhayili zangoba, uzowufaka ibhayili obuyoni noma ibhayili esonto. Kodwa nje ayishe akubonakali ukuthi ngathi khona into abayaziyo ngayo, noma ubizo, noma likhona izwi ebalizwa libabiza, ngaphandle kokuthi nje ubaba wabo wazi ukuthi kufanele kwenzekeni. UMacele guys usindisiwe inkosi yami, and she was trying nje ukubonisa undodana wakhe ngalolo bizo athi unalo, kodwa ke kubona sengazi ukuthi ke kunhlangazimuka nomoya. Mhlambe guys ke siyobona ku-season 8, mhlambe sesibona abantu bezohlola ngoba phela yonke into iyashuthwa laphana ke kaMseleku. So umohlola kaMseleku ke uyohlola kuLwandle kaMpumelelo, singase sikubone kwi-season elandelayo yothando nesithembu. That bring us to the end of this video guys, and do comment below and share when your opinion ukuthi ubona sengathi ikhona lento ye gift labafana, noma ke umuntu kahle one gift ubaba uMseleko. Bye.